Ndaba
siraba
bamutata
wowe bulijjo nonya wakufumbirwa
omanyi abakyala bangu okusalawo bamutata bulijjo nonya bufumbo nkoni nga babula bamutata maama oyo ne wataleeta nte waffe nze mufumbirwa
abakyala tebeemenya basalawo mangu
waiting for you.